te ashura
bele bele sera fon vanju besiram ah bele bolo
double seven
denjani kera nyonya mai bale bolo mode musoni kera nyonya mai bale bolo didiki dale kera nyonya mai bale bolo kasidiki dale kera nyonya nanye ne bale no Fatuma tasa holo de nyale you go zarila angata ituna na na mano na kere la lube sira furu muso muso na furu dona ma odeni barika dona Senegal ni tara la kine mangami ni tara Cote d'Ivoire ni tara Manila mangami ali ni tara Genoa da manaka de miziki mangami ala nimba
Confiance, confiance, confiance.